chimwene chikhupiro chonse choti zanu zonse kumene kuzilibwino tinacho ndithu ifeso kuno kwanu ayi ndithu moyo mwene masiku basi akupita zodandaulazo ndi tidandaulo mpaka naliti basi tapima mwene ndipo nangofika pozeyerera zambiri zikuchitika kumabe mundilole kuti leronso monga ndimachitira nthawi zonse ndivulire kachipeya omwe aja akhweze basezi zotsogola kwa basi zosakayikitsa ukakwera basi zakhweze paulendo pakati pa Blantyre lilongwe ndi nzuzu umadziwa ndithu kuti ulendo uwu basi tikafika kachakudya kabwino mkati mwa ulendo komanso usayiwala paja mu basi zonse zakhweze muli wifi yaulere intaneti imaphweka kwambiri mu basi zakhweze ndipo ulendonso umakhala wabwino sutalikansoyi munthu unenelo udadzuka munthu wamkwiyo kwambiri namuyendera Tiberius ulendo uno kumalo kwake kwa ntchito mtauni nthawi naliyonse likakumana amakhala kundiwuza kuti yayo bwande mukuyeneratu inu mudzandiyendere tsiku lina lake kuchito kwanga mudzawaona abwana anga mwina nawonso adzadziwa kuti ndi ndi abale mwina mwake angasiye kuti zunza zimene zili zimene nachita mwene kumuyendera Tiberius kumalo ake ntchito koma zimene ndakaona kumeneko ndi zimene zandikuyitsa mwene ngati namudziwanso Tiberius ayitu anali mbunga ndi gule wamkulu wa mtundu wa kapoli nangodziwira mchena wake atandiona nthawi imene amasekerera akuti nthawi yopuma alibe achina Tiberius nthawi zonse amakhala kunyamula katundu wa abwana kukweza mgamoto zikuluzikulu akafuna kwakalipira amakalipira ngati ana akafuna kwakwapula kumene amawakwapula ndi chikwapo ngati ananso mu mtima nangoti ho a Tiberius paja tili ana munkanenetsa kuti inu masewera simufuna mpaka na aphunzitsi akafuna kukwapulani munkachita kunena kuti kuli bwino sukuluyo kuyisiya koma zokwapulana simungalole lero lino ndi mukwapulidwa mutakula kale munthu umakwapulidwa ku ntchito ayi izo ziliyapo suli nakwiya kwambiri ndi mmene achina Tiberius akukhalira ayi ndithu nakwiya kwambiri ndi malonda amene mabwana awo akupanga kwathu kuno nakwiya kwambiri chifukwa kwathu kuno tili mavuto adza unene a ndalama za mayiko ena amati kaya forest kaya anzathu ophunzirawo koma ndimangodziwa kuti akamba za ndalama za mayiko akunja zinandikuyitsa kuopsa chifukwa zikuoneka kuti ndi vuto ndithu ndipo pang'ono chuma chathu tikudhirizika chimene chinandikuyitsa kwambiri choti ngakhale tikudandaula kuti kwathu kuno kulibe ndalama zakunja koma anzathu mwanji wa bwana wake wa Tiberius zikuoneka kuti sizibawakhudza nkomwe zawo zonse zimayenda bwinobwino ndi pamene Tiberius amaulula kuti obwande amangotigwiritsatu ntchito kuti anthu adziti anabwera kudzachita malonda kwathu kuno koma cholinga chawo anabwera kudzathandizira kutulutsa ndalama zakunja kwathu kuno pamenepa ndi pamene panandikuyitsa kwambiri anandifotokozera bwino lomwe kuti kwathu kuno ndalama zakunja zilipo ndithu koma anzathu mwanji wa bwana wake wa Dive aumatulutsa ndalama zankhaninkhani kupita nazo kwawo akuti akumachita kunena kuti kuno ndikophweka kwambiri kupanga masanji otulutsa ndalama zakunja kumapita nazo kwawo anatsekula timakampani tambirimbiri amanama kuti akugwira ntchito yowumba katundu kwathu kuno chimene amachita bwana wa Dive amakhala nthawi na iliyonse akupanga landa anzake kunja kutinamiza kuti akufuna kugula makina opangira katundu amene tikufuna kwathu kuno monga mwa nthawi zonse basi ife timasonkhanitsa forestiyo basi kutumiza kwawo kuti katundu abwere ndi amabweradi makinawo kenakake kachabechabe kotchipa koma chifukwa amafuna apeze njira yotulutsira ndalama zakunja kwathu kuno anzake abwanawo kunjako amayika katunduyo pa mtengo odula kwambiri kuti ndalamazo zituluke mosavuta komanso zambiri akabwera katundu amangomutsekera osamugwiritsa ntchito kena kamadzanena kuti waonongeka akuyenera kukakonzedwanso kunja kumene adachokera ndiye amadzamutumizanso kwawo ulendo wina ukafunsanso madolazi ena kuti akufunanso ayitanitse katundu basi choncho masiku numapita kwina kwakuthandiza anzake ochuluka kwambiri kutulutsa ndalama zakwathu kuno analemba nyamata ambiri anawatsekulira mabuku aku banki amagwiritsa ntchito anyamata amene aja kumatumiza ndalama kunja ngati akuthandiza abale awo amene ali kunja akuthandizira kutulutsa ndalama kwathu kuno ndikudziwa mufunso kuti nanga ndiye mabwana awo tinene kuti zimenezi sakudziwa ayitu aliyense akumadziwa bwino lomwe zimene zikuchitika mwene sizachilendonsoyi koma palibe amene akulankhulapo za izi bwana wa Tiberius ngokoma mkamwa kwa basi anapanga ubale ndi aku banki kumene amamuthandizira kutulutsa ndalama anapanga ubale ndi apolisi sangamumange iyi anapanga ubale ndi oweruza ngakhale atakalowa mbwalo za milandu palibe chingachitike ndi bwenzi la ambiri andale kuno amaudindo awo palibe angamukhudze kwathu kuno ndama zakunja ngakhalira tani kumavuto silingathe chifukwa alipo maenje ochuluka amene ndama zimatulukira tikuwadziwa koma chifukwa chadyera siti kufuna kuti titseke maenje amenewo anthu obwera tawalola dzikhala mzisakasa kwathu kuno azidyira business yowumba magwaladi mongona mizira chabe koma pasi pa mtima akudziwa ndithu kuti manyasawa samazitsata tiye ndibatu lutsa ndalama zaozi azisowa madola ogulira mankhwala kunja azisowa ndalama yogulira fotereza adzichenjera kusalikonda dziko lathu amwene kutukuka kwathu kudzakhala kuvuta kwa basi
umafunsa zachani kodi zampingo mandalena yenyamuka akuti azitaya nawo akufuna kuti aone zikhala banja chimwene kungoli ndiumakhala ndi mafunsobe ambiri kuti kuzitaya kumeneku pulani ino ndiyoti bwanji titenge chinthu china fence patokha kapena tibwerere pa alumali kuti mwinanso wina wotifuna mwina akhoza kukatiloda kuti inu tabwerani takwayani aka tiyentiyende limodzi zimandipatsachidwa chimwene lisaname ndimadzifunsa mafunso ndikodi ndiye zikutanthauza chani kwenikweni zilumika zinayi takhala tilipe kudyerera mapwevupwevu limodzi palopa ndiye kulengeza kuti basi tayima patokha ndiye tikamayindano tidziri chani kwenikweni ndimakhala ndi chidwi kwambiri kuyembekezera kuti mmisonkhano yokopa anthu ndiye tidzati chani kwenikweni tisankheni ife awalephera nanga poti ifenso dali momwemo ndiye tidzati bwanji kwenikweni chisokonezo achimwene mafunso ambwe koma mayankho ake ovuta tivomereze koma achimwene kwathu kuno zamigwirizanozi kugwira kwake ndikovuta achimwene kumachuluka timabodza kwa basi ena akamalowa mu mgwirizano kumakhala kampena atasungira pena pake kuti uye kangoyerekeza kupanga masewera ndimuleza nawo mgwirizano kwathu kuno wopanda malamulo sungathekeyi uzingokhalabe ubale wandiwolotse ndikutafune basi koma osati ayi tagwirizana tikufuna kukonza zinthu ayi dala bodza lankunkhuniza lero mama joe akuti basi atuluka ndiye mudzilola kuti ayi atima patokha ndiye mudziti chani ino hazioneka okay koma ndiye mmadikira mpakana zaka folo mudyerere kaye anzathu ayi zikomo mwamva ino kama draw united ayi zaonjeza koma ayi ngati ali singanga amene damulakwirayo ofunika kwamupepesa sizoonayi kungoti pininga basi kumangopanga za madraw basi ulende wona uliwonse draw kuti acheremo draw basi ayi kama draw united iyayi sizoona